bengisacela ukubuza ukuthi uma ngabe kade ukhonza kwelinye ibandla.
Okay.
And then bokade kusetshenziswa ama anointing mentors. UNkulunkulu bese yakususa kuleyo ndawo akuse kwelinye ibandla nakhona mawufika kusetshenziswa ama anointing mentors. And then mongabe kukuthi mhlawumbe buwasebenzisa lawa lakade ukhona. Uyaphinda nalawo ukhona uNkulunkulu ekubeke khona uyaphinda uyawasebenzisa. Manje into engifuna ukuyazi ukuthi leyo nto ayixabanisi yini noNkulunkulu.
One, mntanami, please be careful. Never ever idolize ama-anointed metals. All this anointed water, anointed oil, re-expand, everything, all these things.
So umbuzo wami baba uthi in terms of abantu besifazane baba baba ngiyengibona ukuthi baningi nabefundisi abalingekayo in terms of abantu besifazane. So my advice baba is, how do you know as a young man ukuthi I've met the correct person for me baba?
Usathane emezo cause a distraction to the life of a man. Into yokuqala nje akayenzayo umhlanganisa nomuntu wrong ukuze ifuture yakhe ibe stuck. Baningi abastuck, they are poor. Abanye baphelelwa izinto. Not just that is baphelela, they marry wrong partners. USathane enza show kunomuntu ongahlangana naye uphile naye iminyaka. The more ephefumula kuphefumula upoison uma engekho delivered. You need the Holy Spirit to assist you when you are going to choose a partner.